Viewers at home, welcome to Living by God's Power. I'm your host, Pastor Mafanya. Ndiyavuya ke mbukeli siphinde sabonana. Mbukeli, ndiza I'm over excited. Ndiza ngivuya kakhulu ngenxa yento ezakwenzeka on the 8th of July. Nge 8th ka July ubusuku bonke sabe sidume emthatha. Ubusuku bonke in the presence of God. Mamela, mamela mbukeli, mamela ngifuna ukufundela nje lamazwi, mamela apha. Ndakufundela ku Mark chapter number 16. I will start from verse number 17. Mamela uthini apho Yesu uthi, these miraculous signs will accompany those who believe. They will cast out demons in my name. They will speak in new languages. They will be able to handle snakes with safety. And if they drink any poisonous, it won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick and they will be healed. Article King James, they will lay their hands on the sick and the sick will recover. On the 8th of July, uthixo kumafanya ndizibophelele ngoba when you are a prophet, awubeka isandla phezu komntu, lo mntu must recover nakweyiphimeko yakhe. Mamela mbukeli, you know, as in Tunyo Mtito, as a prophet of God, angikwazi ukuhlala ngibeka isandla phezu kwabantu because upon Koyo there are always more than 2,000 people abazo attend the service. So I couldn't say ukubeka isandla phezu kwabantu. But on the 8th of July, uThixo unikeze i-street conference, uThixo unikeze i-fashion ngoba angibeka isandla phezu kwabantu abagulayo. Abantu abagulayo bazawuphila. Mamela mbukeli. Abantu bagula zizinto ezahlukeneyo. Bakhona abagulayo financial. I-finances zabo azigone right. But need they recover. Kukho abantu bengxaki emtshatweni yabo. Kukho abantu bengxaki abafumani bantwana. Kukho abantu bengxaki abafumani imisebenzi. Kukho abantu bengxaki abagula emzimbeni physically. Abanye bagula spiritual. Uthi uThixo, wena prophet, ibeka izandla phezu komntu onengxaki. Uthi uThixo, ndiyazibophelela uba ingxaki yakhe itshintshe. Imeko yakhe irecoverishe. On the 8th of July, I'm glad to announce, you know, on the 8th of July, wonke umntu ozoattenda the service, nizobe ndibeka izandla phezu kwakhe. Ogulayo uzophila. Oneemali ezibophelekileyo zizokhululeka. Onekamva elivalekileyo lizovuleka. Ngegama likaYesu waseNazaretha. Mbukeli, angekho uphoswe. Onomtshato osaphalakayo uzorikhavarisha lo mtshato on the 8th of July. Oh, hallelujah, hallelujah. I can't wait. I'm overexcited. On the 8th of July, it will be a service of the Zanda. 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 On the 8th of July, the Tunyue Mkiko, who will be a Zanda, the Zanda, 8th of July. I don't care where you are. Come, I'm waiting for you. I'm going to Cape Town in Lindile, Johannesburg in Lindile, Ebay in Lindile, East London in Lindile, Mthatha, so it's 12, Mthatha, my daughter. Zonke indlela nge 8th of July, this is Mthatha. Mamela ke mbukeli, ungabi na worry ndawo ngilala. Mamela. Book the bus, book the plane, get the petrol emotweni yakho, just come. Lamikonzo iqala ngo 6 emalanga. Iyophuma ngo 7 on the following day unzile. Iqala ngo 6 emalanga, iyophuma ngo 7 on the following day. So awuna ngxaki nendawo yokulala, come and attend the service. Your life will never be the same again. 8th of July, ude maniki-niki, inkonzo yobeko lwezandla. Mamela ke mbukeni, on that service as well, uThixo uthe kum, it's high time that sihlasele yonke indawo. Siphethe u-operation # siyahlasela. Operation # siyahlasela. So kwangale service sizobe phaya sifundraisela ukuthenga intent, a very big tent. Sobe sifundraisela ukuthenga a very big tent esizohamba singena ngayo esixekwini simisa intent ekhululeka abantu. You know kuna abantu abangasoze baze enkonzweni but xa sihamba siyobeka intente kwiilokishi zabo kwiilali zabo abakwaziyo ubanjwa izwi likaThixo. Unonyana wakho ohlala esikhothweni uzobanjwa yile ntente ngoba kulapho sizoya ebantwini siyobeka intente sishumayele khona. So we will be also raising i-funds phaya zoba sikwazi ukuthenga loo ntente. So that is why ithikithi lethu lizoba yi-R200. Ithikithi will be R200 only. Ndicela kufowunele ezinombolo ngokuse-eli ubhukishe ithikithi lakho. Bafowunele kwezinomboro lapha kwi-screen, ufowune u-inquire ngetikiti eliyi-200 only lokungena phaya kwaleyo mali ezokwazi uyothenga itente ezohambisa ivangeli. Kangaba loo ntente izawube ibhaliwe ithi hamba vangeli. Akho ndawo ingaze ungena kuyo, sizothi from Cape to Cairo sihamba ngala ntente. So be part of your fundraising yokuthengwa kwetente. That is why also kunamatikiti kwakhona nawo afumanekayo. Akwazi uwathenga umntu othi hayi mna mfundisi uMafanye andizukwazi uathenga iservice le, but ndifuna uba yipart yokuthenga kwale ntente, ndifuna uba yipart yokuhanjiswa kwevangeli. Nawe uyakwazi ukufowuna wena uthi I want to contribute mfundisi uMafanye ekuthengweni kwale ntente. Bukeli abantu bayatshabalala, and ithi iBhayibhile bazawuthini ukuncedakala kungekho umntu uyakubo. Ndingumfundisi uMafanye udumile uthi bona ndiye ebantwini, but ndinida intente endizohamba ndiyimisa ukuze abantu bakwazi uathenda bakhululeke. So sibhizi ke ngoku siya fundraiser for ukuthenga le alpine tent. It's 30 by 30 meters ezokwazi uba ndingena ezilokishini ndihambe wonke iSouth Africa ngayo. Be part of this. Ngicela ufowunele ezi nomboro nawe ufuna ucontribute. When ufuna uthenga itikiti lange-8th, fowunele ezi nomboro nawe. God is going to bless you as you support this ministry. God bless you. Bye bye.